Bless you all, guys. Thank you.
Ingathi kukho into ethwe hluthu apha kum Nkosi yam. Iyasika inimbe yazi ukuqhawuka kwembeleko. That's the feeling that I have.
South Africans have given me so much love. What's your message to them?
Namhlanje andikwazi uthetha ngento abandenzele yona abemi boMzantsi Afrika. Inye into endingayithetha kubo yokokubana ndiyayibulela intobeko abandifundise yona. Ndiyayibulela kakhulu ngoba ngokundiyamkela kwabo emakhayeni abo nangokundiphakamisela phezulu, loo nto indenze ndehla ndabheke ezantsi ndayazi into yokokubana ndingunoxolo kaGrootboom nje owaziwayo, ndinguye ngenxa yabo.
Uyabathanda?
Oh, kaloku ayibuzwa leyo, ndibathanda bonke emakhaya.
After your very, very last bulletin, after 37 years, you've just come out of it. You actually broke down on edge. How are you feeling?
I am feeling so bad. I feel like a mother abandoning umntwana, not just anywhere, but in a dustbin. That's how bad I feel. I feel very bad. Ingathi kukho into ethwe hluthu apha kum Nkosi yam. Iyasika inimbe yazi ukuqhawuka kwembeleko. That's the feeling that I have.
South Africans have given me so much love. What's your message to them?
Namhlanje andikwazi uthetha ngento abandenzele yona abemi boMzantsi Afrika. Inye into endingayithetha kubo yokokubana ndiyayibulela intobeko abandifundise yona. Ndiyayibulela kakhulu ngoba ngokundiyamkela kwabo emakhayeni abo nangokundiphakamisela phezulu, loo nto indenze ndehla ndabheke ezantsi ndayazi into yokokubana ndingunoxolo kaGrootboom nje owaziwayo, ndinguye ngenxa yabo.
Uyabathanda?
Oh, kaloku ayibuzwa leyo, ndibathanda bonke emakhaya.